Mahaba ya haonda nanzo. wauma do wauma batima na hizi Joshi Nana.
ya shairi unoishia wezidi unikiri uhusifu utameyo taliri mikanda minga mjohone sari wajikazao kawewe